Abanetse tshireletso ka tsena bontle aba ba khwele papendo a itutse zila e inole ya ntlha e ma Palestina go tsa mo go Abdullahi papendo o gana ka yona itutse zila yona mme ke no a go tsa refrutlera ka mo khonseng ja pokene nkele teng gore mme o diegile go ka e bona a buisa le mosi ka ene papendo fela go tsama mo tsama rutfo wa ga the wonder boys ba tsa tsa litshireletso combination play ya bona ya khona go ka phunyele botale a goroga kana go mo phatleng ya teng me on the near post you could see probably here that look at that clearly it has crossed the line that has to stand as a goal it is